Sanibonani, sizokhuluma ngokubaluleka kokuthi ukhula lingabibikho ensimini. Kubaluleke ngani ukuthi ukhula lingabikho ensimini? Uma kukhona ukhula luncintisana nembewu leyo osuke uyitshalile, bese isivuno sakho singabi sihle sibe sincane. Ukhula lulwa nesitshalo leso osuke usitshalile elangeni nasemsocweni osuke ngabe utholwe leso sitshalo utholwe ukhula ebese kuthi isivuno sakho sibe sincane. So ukhulu ngakwazi ukuthi lungabibikho ulisuse ngokuthi ulihlakule noma ufake izibulala khula okwazi ukuthi uhambe uyoxhumana nomeluleki walapho ongakhona osebenza khona eminyangweni ozolimo noma uxhumane nomeluleki laba baqondene nabokomoba bakwazi ukukutshela ukuhlobo luno ongalisebenzisa lokuthi ubulale lolo khula kuleyo ndawo yakho oyitshalileyo. Ikona okubaleke kakhulu ngoba ngeke usebenzise noma isiphi isibulala khula ozobulala ngalo ukhula kuleyo ndawo. Kepha kubalulekile ukuthi wazi kubona ukuthi kuphi isibulala khula okufanele usisebenzise ukuze isivuno sakho sibe sihle sibe phezulu. Ngiyabonga.